Kwigenekerezo rya 10 ntwara n'uyu mwaka indongozi z'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bubanza zaratunganije urugendo muri iyo ntara ziri kumwe n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu umushinga mateka nzobona impama nase hari ku munsi w'Imana izo ndongozi zikaba zahuriye muri komine Bubanza neza na neza ku mutumba Kagirigiri. Icyo gihe uyu mushinga mateka yahamagariye Imbonerakure z'uyu mugambwe kwijukira zivuye inyuma imyimenyerezo ya gisirikare ndetse anasaba leta ikomoka muri uyu mugambwe nyene gushiramo ingufu ugugwaruka rw'inkora bara rukaronswa ibikoresho byo kwivunisha umwansi.
Nagira nsabe Imbonerakure mutegereza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyine. Ntitugiye kwemera yuko batunigira abana, batunigira abamama, batunigira abatama n'abataramakazi. Imbonerakure ziriho, eri yaracari haracahema, nanye ndacahema. Tubaforome, tubize leti dufashe bige bige umusirikare aza kuza azanye bimwe bigezweho.
Ibyo bigwanisho bigezweho bavuga bizozanywa n'abasirikare baje gutabara n'ibigwanisho bicira umuriro bisigura ko ibyo bigwanisho yavusaba ko boho Imbonerakure atari nkoho. Ibi uyo yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yabishikirije inyuma yahungukiye amazi imyaka 10 yose ahunze iyo leta nyene ariko asaba uno munsi guhibigwanisha Imbonerakure. Icyo gihe akaba yayagiriza kuba yiziziwe n'abasuma be n'abicanyi hari muri 2010. Inyuma y'iminsi 6 gusa ibyo bisabo byahavuye byishurwa n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe mu biro byo guhimbaza umunsi wahari wabakenyezi bo muri uyu mugambwe. Perezida Variste ndayishimiye yarashimangiye nabo nyine iryo jambo aho yasabye Imbonerakure kwa mazigavye zitwaje n'inkota mu gutanga ubwo butumwa akaba yakoresheje ijambo ry'Imana.
Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko n'uwo dukoma yokomereka ni mwiha amashi menshi cyane. Ubu uwo dukoma yokomereka nabibonye. Nabonye ko Imbonerakure zamenye gukura ikirenge hasi. Mbe murabyibuka umwasi ingene yahora avuga ngo turiko ngo tubigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero. Imbonerakure hanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyarateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga.
Mu makuru yacu twabashikirije kuri uyu wa gatanu heze mukaba rero mwariyumviye Imbonerakure zo muri komine Mutimbuzi ziyemerera ko uyu mugambi uza waratanguye gushyirwa mu ngiro aho bamwe muri bo bamaze kuronswa imipanga.
Merci Tokolanga right. Yari mata mwene tout le monde Chris Freedom Anisha Marcus n'abariko baradutega matwi. Nagomba kubanza kuvuga pole sana ku bavukanye bacu babarescape abatutsi b'abanyarwanda bakoreye Jenoside. Ariko nk'uko perezida yabivuze ati turakomeye turahagaze twarashibutse mwarashibutse kabisa kandi nta gusubira inyuma n'ufise icyo cyifuzo ntacyo azosubira kugeraho ahubwo azokubitwa niyo azohungira bazomusangayo kandi nkabwira n'abandi bose gushika n'uyu munsi ariko bazira ubwoko bwabo ko Imana yabaremye mukomere nta joro ridaca. Ababikora nabo bitwaje izo propaganda n'amacakubiri yabo bamenye ko yabo ubutungane bwo y'isi n'ubw'Imana buzobakurikirana bibabishyagarike bareke umugani wa excellence ati politics ziri ntuze ni gute mbega hage Chris
primitive
politics ya kuko na propagandist na ba populist nta kindi kintu bafise buha abantu ko alternative kugira bave mu bukene kugire bagire ubumwe ico bafise kugira bagume ku butegetsi n'amacakubiri niyo ntwaro yabo kuko n'abantu badashoboye mwavuze ibintu byinshi kandi byiza nubwo turi mu cunamo nubwo ari ibihe bitwibutsa amateka atari meza ariko iyi minsi ivyo nabonye muri ziga seremoni niki mvuga ati naranyuzwe hari abagabo batava ku ijambo kandi barivuga ijambo uko riri hari abagabo kandi hoba abagabo abenshi tukwiye kuba abagabo tugahagarara ubwoba no gukibufise akabureka agahaguruka mwariko muvuga ku Burundi Burundi eske bagiye gukora iki niki kitabatwara muri Kongo n'amacakubiri mwabivuze freedom yabivuze nico kibagize nico baricu nico gitumye bari ku butegetsi n'amacakubiri ikindi cya kabiri n'amafaranga inda z'akagwika abantu bamwe akagwika k'abantu bake bari ku butegetsi abandi bagakurikira batazi n'ibyo bari kubarakurikira mbe rumata bararonse amahera y'umushahara y'amahera cy'isekezi yari yabemere sinzi ko bayaronse
oya nta makuru sindayaronka nanjye ko bayabonye
eh urumva bari bemereye cy'isekezi ko bagiye kwirukana M23 ariko nabo bamaze kubona ngene bari kubarakubitwa arabwira ati ibyo mwanyemereye umuntu atacu muri ko murashikako ubu rero nabo bafite ingorane sinzi rero n'ingene bazosubirayo Manisha yavuze numva afite agahinda ati sabarundi ariko haga nukwemera kabi turakuze twawe n'abatozo utwaye ariko nitwiyumvire ko nahubwo twobakura mu byukuri ariko uko bagiye hari sivyo ndabifurije barashobora guhindura n'abarundi benshi abajene barashobora kuhaguruka bakavuga ati intwaro na nase trans ariko biragoye n'uhagurutse baramwica bakwica kubera ubwoko bwawe byaja muri politiki naho nyine bakakwica ari bene wabo na il ne représente rien que même na propagande babisha abantu kugira bimentene ku butegetsi iyo bananiwe nico gituma mwumva bazana iyo mipanga kwiriki ugu cabana ni gutwara rero muri Kongo baratsinzwe ntituzomenya ningene bavuye canke tubimenye biro tuve kandi muri Tanzania murakoze
Patrick
dokoranga reka mvuga kana
yego
mana muranshimisha kandi muranyigisha abantu mwabantu mu munzo ku masfete iyo muko muri ibaza ko abarundi afridiside ngo ruba afridiside ngo ruba Tanzania mushake mwongere ko nibindi bihugu mushaka ngo bazababwira ngo bave ngo hama abarundi nabo ngo bace bavayo ngo haba cha bango negotiation direct mon ami abarundi murakeka yuko bizabirangiriya hey ariko murasetse bajya haje umwana iyo aguma ashaka gukora ku katoki kumuriro uramureka kugira koreho ashe ahi nazo twa gukora nimwibaze ngo iriya iswari uko bari abantu badutwara sende David yagiye muri Kongo bazosubire ngo inyuma ngo afeime kwisha pas du tout zari indi etape tugiyemo abana bacu abasaza bacu barungika muri Kongo barajayo barapfuye birigwa bapfa bagahembwa udufaranga tudakwiza ntikize ubu rero ubaho bigeze hariho n'abandi batanguye kwiyonkora bakajya muri M23 abo bana nibo bazotaha mu gihugu kandi uko bazotaha bazataha abandi nabo basohoka njyewe ndavuze le voir Uburundi ça va chauffer ibintu ajya bavuga ngo le malheur des uns fait le bonheur des autres umuntu wese agira igihe cyo kubabara n'ubuzima ariko mu buzima tubamo dukuramo leçon rwigema bafata igihugu bagiye kugifata bagiye gutera bagiye kwinjira Rwanda yababwiye ngo batatu ntubazimbitswahiri ngo batatu babiri ngo umwe ngo yibake igihugu n'ibiki natwe abizi Kongo bagenda
basonje wawi wakufe umoja
yego
akaye baki akagenda Rwanda
igihe n'icyigiswa kirangora sinzi naho bihera nzi gusaba ibiryo gusa ariko ico ndababwiye cyose kujya babivuga wigama bivuga bishire natwe kuri twebwe mu bihindukize batatu bije muri Kongo babiri barapfa umwazotaha uko azotaha njewe nda muzamubibona ndababwije ukuri mfite icyizere kinini cyane kuko ibi bintu zendeje kudukura kutuvangura barundi abarundi nta bintu by'amoko dukeneye ko twiga isura y'ibyabaye kugira ntidusubiye kujya mu bintu byo kujyana twubaka igihugu nk'abarundi nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta mu etranje twese tukeneye kuba mu Burundi twese umuntu wese aronka service zikwiye yidegembye twese twevestse mu gihugu nivyo dukeneye ntidukeneye kwiyumvamo ubuhutu n'ubutsi ntavyo dukeneye twebwe rese c'est le problème il nous juste nos malheurs du passé bakatudiviza ndahamagara abajene bose b'abarundi bavuge ati no stop mwarananiwe gukemera ikibazo cya le passé muvuga ivyabaye muhana babikoze ya mu buhutu ya umututsi ya mu mutwe yakoze ishano wese ahanwe byabanani kumwe bwe namwe murimo muwabikoze donc stop dukeneye igihugu cyacu James dikizeye kuri bajya abana bagiye muri Kongo ntibazacirira guhera bazataka kandi bazotubohora dutaye natwe naho mpagaze pe
urakoze Rumata ndi gufata note hano njyewe Rumata yavuze ngo Afrique du Sud na Tanzanie n'u Rwanda bazakora pression
yes
oya bazakora pression kuri Tshisekedi yemera ibiganiro direct na M23
Afrique du Sud na Tanzania Afrique
du Sud uko niko yavuze ariko akavuga ngo Burundi bwo buza kubitirwa hariya niko arimo kuvuga nuza sende za kubitirwa hariya noneho reka twumve nkwakuzi hanyuma noneho turagaruka ku mwene Kristo tugaruka tugira send the David dinama tunagira na message wenda duha M23 kuko kameme baratwumva pe nkwakuzi uvuge kuri topic South Africa Tanzania mu Rwanda Burundi bwo buri hehe ubwo ni Kinshasa nahandi ese uko bose barimo gusute na M23 Burundi buri kuki Burundi urakoze
de urakoze tukalanga ndabivuga mu mici ibiri ariko hari ikintu kintangaza atari umuntu umwe cyangwa babiri b'abarundi ariko aravuga ibibazo nka Rumata we yavuze yuko ariko aravuga ko iki kiganiro ngo ntabe umurundi nashaka gukora ku by'Uburundi bavuga yuko abana b'Uburundi bogenda muri M23 ngo nibo bazokemura ikibazo ariko hari abana sinumvise naho arashaka kuvuga abandi bana b'Uburundi bahagurutse kandi bamena des opérations kandi mu Burundi ari intérieur baranumva iyo bavuze awumenga arasha ntashaka no kubavuga nubwo nomubwira nka Rumata abana b'Uburundi baragiye no mu nkotanyi muri FPR hari n'abahungu twakuranye twiganye b'Abarundi baragiye urugamba ruveze barataha na SNDP baragiye hari abo twabanye twakuranye baragiye bamwe baranafuye abandi barataha rero ikibazo c'Abarundi uri umurundi utahagurutse nta n'umwe azuza kukurwanira udahagurutse wewe wenyine we ukagomba kubona ko solution zova hanze kandi birakunda kuvuga yuko utigwaniye nta n'umwe ahaguruka ivyo utegereje kubimenya amazi masabano ava ngo ntamari imvi rero abarundi tudahagurutse hakujya abandi bana b'Uburundi batanguye guhaguruka ntibagiye guceza ndomboro cyangwa mu bintu byo gukina bagiye kubera mu Burundi hari ubutegetsi bubi ntibagiye hajya kubera yuko ari ibintu byo gukina bamazeyo igihe barara rubunda barara mu ishamba si mu hotel rero urumurundi ntubavuga ukagomba kuvuga ibyo hanze ibintu bitangaje ari tugasubira ku kindi kibazo kigira kabiri twaravuze yuko guhera kera akarere katize ikibazo ku gihugu kimwe kimwe guhera 2015 byaravugwa yuko bakwiye kwiga ikibazo ku gihugu kimwe kimwe ko ingorane z'u Burundi zizokwambuka zigashwara akarere kose ubu urabona yuko aho bigeze ingorane z'u Burundi ubu Imbonerakure cyangwa SNDD kwa n'igisirikare cyavarisito n'abadede bafukamye u Burundi mu nzu kiri hari ngira nko ku birometero igihumbi rero mu gihe akarere kadashoboye kwiga ikibazo cy'igihugu kimwe kimwe ku kwindi uno munsi bya M23 baravyiga ariko izo bazoba oblige yo kwiga ikibazo ku igihugu ku kindi kubera ingorane uri kuraraba 94 impera hamwe zarambutse ziraza muri Congo urabona zaje gutera kajagari muri Congo binakwegerana Congo bituma rimwe na rimwe n'abakongomani baza kuvyifatamo nabi bagira fanatisme y'ubwoko y'ibiki ntibabone mu nyuma urabona iyo bigeze rero mu gihe abantu badashoboye guhagarira situ uri mu Burundi hagarira umenye guhagarira igihugu c'iwanyu uno munsi bariko barazana imipanga iyo mipanga uno munsi naho twoba turi hanze turafise incuti naho baba baraje ntubuze kuze kuzine cyangwa abandi bibisanira biwawe akarere karanumye nta numwe avuga hazoba ubwicanyi kandi ubwo bwicanyi nuko buzoshwara akarere kose nta wari uzi ko ingorane z'u Burundi zoshika muri no rukivu ejo na Tanzania birashobora no kuyifata cyangwa ikindi gihugu ntituzi cyangwa na Uganda bigashikayo rero turiko turavuga Ramaphosa n'umuntu sinzi ko mumuzi n'umuntu w'umugwiza atunga cyane arazi mu bintu by'amamini n'umuntu araba inyungu ziwe nta rero kirya kibazo ikintu mwibagirwa kandi hariho kwibagirwa yuko hari mu bintu by'inyungu bampatse ibihugu barimo rero nka twebwe turi mu karere turafise ukundi ngwano tudashobora kuyibona kubera ubingwano zihari bakoresha ibyo babita legere nduzenya procuration asymmetric usanga hari ibindi bihugu bakoresha cyangwa izindi usanga hari bitaboneka rero harimo ikintu cy'inyungu ntituba bafana dukoresha ubwenge kandi kira muntu amenye kugwanira ntagende kuba ntuje ntagende kuba umufana nk'uko rumata ariko amenye kugwanira igihugu cy'iwabo ubutegetsi bubi ntibwikura burakurwa bukurwa kandi na bene bwo rero kijya kibazo cya hariya batize ikibazo ku ntuzenya biragoye cyane yuko ijya ntambara ishobora guhera dufise amateka muri noru kivu yuko South Africa si ubwo bwa mbere ihaje kandi yari ihari no muri Monesco dufise amateka yuko baraza intambara igasubira ikagira igahera haciye imyaka 10 nka M23 yaheruka après combien muri 2012 na batari 2013 nka byabaye ubu rero bigenda byuka rero umuntu w'umurundi je nce mvuga nk'umurundi umurundi ukwiye guharanira iwanyu habe intwaro nziza
mwakoze mwakoze wabare gatonya kandi asabye kigogo na organize intuze nyi host ndakubaza we kuri umurundi ukavuga ko uzi abari aho bari bagomba kugwanira igihugu
je simvuga ngo
nta bari gukatubwira na koze bariko baragwanira
abagwanira amakuru urayakurikirana
reka nkwakuzi asoze hanyuma ufite ushaka kuvuga nawe uraza gusaba ijambo murakoze komeza nkwakuzi ushaka gukomeza nkwakuzi hanyuma nimba Manisha afite icyo yavuga anaweza kuvuga nyuma nkwakuzi duga ku ijambo usoze
ndasoza ndavuga uyo abahagurutse mu Burundi arabazi nta mitegwa ntega arabazi biravugwa mu maradiyo barafise umuvugizi abavugira bara ibyo baharanira urabizi nakarere kose karabivuga yaba usendegira bivuga yaba varisito bivuga niyo bagiye kwiga ikibazo cy'akarere baravuga iyo muvuma ya rege tabara kiragaruka niyo yatumye impemi na relation diplomatique z'u Rwanda zibanaga kubera iyo muvuma ihari ivugwa rero giye mu barundi mugomba guhishahisha mukagomba kutavuga mugomba guca ibintu hejuru icyo ni ngorane imbere kandi muri deva inkuzenya oppression nk'ijya sendit uburi kurabazana mu mipanga rero ndi ko ndavuga igihugu cyose bati hatize kugira ingorane vyigwe byo fatira nko ku Burundi kugira ikibazo gihere ni ngorane kandi iri mu karere ka East Africa Community urabona yuko isa nk'iyitwidahari mugihe East Africa Community iri mu bipapuro abantu bagahembwa bakageza hariya zarusha iyo hari siege ya bakagira iki nacyo n'ikibazo rero je nk'umurundi mvuga yuko ikibazo batize ku gihugu bashobore gukemura ikibazo mu bihugu bya East Africa ukuntu byogenda nta ntambara ziriko zirahera muri kajya karere nkabangeze cyaka
urakoze Rumata urashaka kubaza urashaka kubaza urabaza nde
nkwakuze
aha
sabe
ibibazo bibiri uravuze ngo cewe ukuntu mvuze ndasabye kugamira bivuze ndasabye mbira impamvu umvuga gutyo icya kabiri ndashaka yuko namba hariho ikintu kote uriko ndumva urafite ukuntu gwana abintu ndatavuga ariko ndumva wo dudura ukavuga hayelmas namba ifikintu kuko twe ko je personnellement ko mvuga ntabwo ngi umunwa mvuga icyo numva shobaye kuvuga nzi singurikira nazi ibyo nkurikira nkurikira kuko numva ntahuri ibyo nkurikira ariko wewe ukuntu uvuga ntibitomoye neza jewe ndashaka kumbwira impamvu umvuga uko imisi yose wamuvuga ngo byo mvuga ntabwo byumva cyangwa ikundi kuntu hamumbwira wewe icyo ukurikira wewe udefandi
oya rumata rumata uri umuntu uri active aha ku maspace hanyuma je kinangaza kwa mbabarire sigomba kukurengera ndazi kuri umurundi aparike kwa uri kuravuga nzi kuri umurundi uri kuravuga uravuga kuri umurundi kazi ariko rero sishaka ko tugenda muri konfina kwa je nagira yuko gukebura na sibibu naje urashobora kuhebura sino vyanka rero ko ndakubwira wavuze yuko hageze kuri ico kibazo kwibitu biko turavuga vyikongo gucuba ngo umunyamahanga se nkavuga ati uravuga umuntu ucuba umunyamahanga kandi bashize muri Burundi kubera ko udashobora kuvuga cyo Burundi
ntabwo ari joking ariko ntabwo uzabiseka mu buzima ababi bavyumvise bamenyereye bumvise bona ko ndaseka ni juste navuga nti abarundi ni muduge muvuge sanahe navuga ko
natse yego yego oui merci